naweka road block kumwangalia ama kwa ofisi. Because when someone misses, my returning officer amepotea, is missing. Anaona watu wote mimi hanioni. So kwanza tumwangalia kwa ofisi alafu tuje tuongee. Tukimpata tutakuwa na ujumbe.
Yeah.
Sio? Kwanza tumwangalie kwanza.